I thought you knew Dubai, no depends on $1,000.
Wooly killing.
Alinga nyo fahamu, kolekadia, alinga nyo fahamu.